Yeah. Aya, wapi makofi ya Zipora Eric Jamani, everybody to